Tujengane ni lazima, man. You cannot live alone. So wa Kenya tujengane. When you get a win, share your win. When you lose, it's fine. Sio ndo kujengana, siku win peke yake.
Tukishinda tunasonga.